ndahira DJ umenyereza umuguru intamba mu rugamba w'umupira w'amaguru ukaba mwimirije urukino ruzobahuza n'umugwi wa Cameroon mu kurondera itike yo kuza guhiganirwa igikombe cya Afrika cy'imigwi serukira gihugu mbega uravye kugeza ubu imyiteguro igenda gute
cyambe turashimira Imana ko twashoboye gushika ino twese asko dusaba kinyi benshi ba asko bakina mu bihugu bitandukanye ntibyari byoroshye ariko barahageze ku gihe turonka n'umwanya wo gukora kantrima mashimira n'ubu abatuyoboye harimo na gouvernement federation kuba baduhaye umwanya kose pa facile kugira ngo tuze gukorera lokali no ndazi bisaba uburyo bwinshi arakigoro kweri bakoze kandi turabashimira bose bamaze gushika turakora entraînement kuraba uko umubiri wabo uhagaze turabe ukuntu bameze tubona byo gushima Imana bose bari en forme ati twari tubiteze ko bose twarakibonye ahubwo nka twe dufite afa passé nabonye ko hari ikindi kintu biyongereyeho baje bafise indi nivo ko twakomeje kuvugana nabo inyuma match ya Namibi kome tuvugana nabo tubankuraja kugira ngo batuzi bari ni ku rwego cyo turashima Imana ko barabyubahirije hari n'abandi biyongereye ko nabo baje bafise ndo plus baza bongerekanya hari icyo batanze berekanye ko bati yasunika umugwi ucuja ku rundi rwego ibyo ndyo gushima Imana na leta cyo dukora cyane rero yerekeye mu mutwe kugira ngo bumve igituma turi ngaha babone icyo abarundi babiteze ko barabe nabo nyene icyo uyu match ifise impact kuba ku buzima bwabo kuri kariyeri yabo nawe turabivugana dufata umwanya uhagije wo kuvugana uko ni nako kamaro ko kugira lokal cyangwa guhurira ahantu aha tubategura mu mutwe no mu mubiri ndabona gushika kuri isaha turashima Imana byose bimeze neza kuragenda neza
ego uravye umugwi mwe guhura nawo umugwi wa Cameroon muhuriye iwabo uravye amateka yabo kahise kabo ku mupira w'amaguru mbega mwebwe nta mpungenge bibatera muravuga muti muriteguye ko mugenda kose
nicyo tukunze kubwira abakinnyi kandi ari uko kuri ku football bayita ngo ni sport ya surprise ni sport y'umuntu yiteguye ntigendera cyane cyane ko uko ibyo wakoze sijya amateka n'ibiki yose birakenewe ariko n'ubujya n'ufise amateka ahubwo niwe akora cyane kuruta n'utayafise twebwe twabananije kumva ko tubumvisha ko uwo tugiye guhura nawe amenyereye amahiganwa ahubwo ni urugero rwiza rwo kwipima kuri aho tugeze kuri abo ibyo dushoboye nibaza ko ari igihe harageze igihe ko isi imenya icyo Burundi bumaze muri football icyo Burundi bufise muri football kuravye le qualité dufise abana bakiri bato bariko barakina kandi aho bakina hose bariko barakina neza no kubitanga kandi turayibonye no muri entraînement ni ikintu gikuru dufise cyo kwerekana no kwemeza abo duhura isi nzima ikamenya ko kweri umurundi yubaho
ego mbega none abarundi isinzi bararindirira runo rukino bari nyuma yanyu mbega mwebwe nakaye kaja mubatekereye mu babarindire kwiki mu runo rukino
ijambo jambo no babwira abarundi nuko hamwe n'Imana turashoboye na cyo tunanira turashima cyane imfashanyo yabo turashima ukuntu baturi inyuma badusengera batwankuraja baduhanura ibyo ni ko ni ikiri igikorwa cy'igihugu kintu babwira nuko message yabo turayifise inyota yabo turayizi kandi turazi icyo yibakiza nje gituma turi ngaha turiko turategura ni batekane bahumure bizere cyane abahungu babo turi tayari turitiwe gukora icyo batwitezeho ndizera ko uko nabivuze hamwe n'Imana byose bishoboka.